Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu, Uthando Nesthembu, Bayede, Gumbis. Ingoba le esokhuluma ngaye umhlonyo. Esokhuluma ngaye umhlonyane. Lapha kwethe Gumbis kube khona isikhathi la kwenziwa khona umhlonyane kwenzela usisi ka Yolanda lomncane. Cabanga ukuthi beno 15 bemenzela umntwana lo ka Bayede ngikhohlwe igama lakhe kodwa nginasesithombe sakhe la. Masibuka ke lapho before kufika umhlonyane kunesikhathi la uBayede u first wife ka babugumbi ethi uzophindela ekhaya kubo ngoba kufanele enzelwe uBayede njengamanje unkosikazi ushadile unomuzi wakhe kodwa uthi uzophindela kubo ukuze befike bemenzele umhlonyane. Ukuthi angikhumbula ukuthi episode bani kwethe Gumbis ukuthi bengizokwazini ukuthola la online kufune ukuze ngithathe amagama akhe ngqo. So mangimlalela ekhuluma ukuthi uzophendela kubo ewunkosikazi eyokwenzela umhlonyane shothi kunendawo yokuthi umhlonyane uba yisikweletu. Umhlonyane kula makhaya agcina amasiko noma isiko ingane yentombazane iyenzelwa. Ngibalelani ukuthi ingane yentombazane umhlonyane wenzelwa uma ungena esikhathini kuba ngaleso sikhathi. Kodwa kungenzeka ukuthi ke ikhathi phela ishintshile manje kodwa mangilalela indaba yawo ungena kwentombazane esikhathini yilana umndeni osukise ucabanga ukuthi benzele umhlonyane lengane yentombazane. Ngingazike kwingane ekomalume ngoba labe ngibuza ngosine usine wakamseleku enusa kwiprocess yokushintsha sibongo kusanezinto ezikhulunywayo ukuthi ke kuyena awuyona yini isikweletu ngoba leyo mhlonyane wenzelwa ingane. Mase kuthi umemulo ke uwo oqondene nokuziphatha ukuthi umemulo wenzelwa abazali ngoba usigcinile wasiphatha kahle wangathola umntwana ngoba umemulo yilo oba nomhlwehlwe lo ufakwa lapho ugaxa emahlombe. Lo memulo ke yesinye isigaba kodwa umhlonyane wenzelwa ingane ongaqondene nokuziphatha la ongaqondene nokuthola abantwana ngoba vele useyingane. Isigaba sobungani ukuthi intombazane idlulela kwesinye isigaba. Kodwa-ke ngoba manje sekunezinto zamaphathi no-after party abazali abaningi sebelinda umntana azabe na-16 ukuze-ke bezomenzela i-after party kube u-16 ngapha ngala mhlampe la ekuseni ngey'khathi nje ey'kahle kube umhlonyane. Kuthi mase ngena ke sekuyisikhathi sesemini sekuqala iphasi sebenze njalo manje sebe bekuhlanganise benzela ukuthi ingane ibe ne-after pass noma kube ne-pass kodwa umhlonyane ngendlela yakudala noma ngendlela le okuqalwe ngayo bekuthi ingane yentombazane isingene kule ndawo. Yena mase ngena kule ndawo kuba khona umama ogogo omama noma ogogo ababizwayo ukuthi bekhulumeke nengane ukuthi fundise ngaleso sigaba. Mase lo mntwana lo ahlala endlini la ezohlala nezingane elingana naye kube lokho kwenziwa lapho. Kwezinye izindawo kuthiwa ingcekeza. Bayophuma ngelabantwana ekuseni benze ke lokho bayokwenza emfuleni bebuye kube ukusina nje akube umcimbi like oyihaba. Ngoba kahle kumayelana nokukhula kwengane yentombazane. Masukuthi ke manje njengoba senubona manje sekufike kube umhlonyane kube i-after party yingakho ke sekuba kukhulu ngoba semanje sekuba netende kube nedeco kugcwale kanjalo. Kodwa into engifuna ukuyibamba ukuthi uyisikweletu yini kodwa mangizwe uBayede sewunkosikazi ebali ukuthi uzobuyela ekhaya kubo bemenzeli ngiba nomqondo ukuthi shuthi umhlonyane uyisikweletu. Mase ngiwubuka futhi ukuthi indlela oyiwona shuthi wona ucompulsory because wenzelwa ingane yentombazane ikhula. Lana ingane ayazi lutho nangendaba yokuthi kuyalalwa kunjani. So yingakho ngithe siyayishiya le eyeyingane ngoba le yeyingane
imnqamula kumemulo, because umemulo ngicabanga ukuthi usukubonga ukuthi uziphathe kahle waze wafika kule minyaka, mase kuba-ke khona i-21st party. Inkinga nayi-ke wegasi, nike ninake kodwa kulaba kule mndeni noma omalume-ke, zothi omalume-ke ngoba nje ngikhuluma ngoba umseleku. Akazi usengihleka ngoba kuhlekisa. Yini ndaba laba abathanda ukuthi isintu nesiZulu kodwa sigijime phambili isiZulu besale ngemuva? Khona mase kuzothintwa imali nezinto eziqondayo, kuvele kusale manje ukuthi khona izinto eziyigweletu. Kahle kahle bengifuna ukuchaza ngaleyo nto ukuthi ngifuna ukunenzela lawo mavidiyo lawo siyafundisana, and ngizokwazi ukuthi mina ngikhulume kabanzi lokhu kwesiZulu ngoba ngiwumZulu. Mase kuthi ngapha-ke ngizobe ngihambe ngifunda ngapha ku-social media because bakhona abakhulumayo. Ayifani-ke imicimbi, amasiko awafani, kukhona okufanayo. Kodwa bengithi niyayinake yini ukuthi omalume laba baqhambisa isintu ave sibaleka bona besale ngemuva? Manje uyibuza ukuthi why into oyimele kodwa ungahambisani nayo nangokunyathela? Ngoba buka osine basalungisa indaba yeyibongo, usine manje sesifuna ukwazi ukuthi kuyisikweletu yini umhlonyane. Khona kufani uma uyisikweletu wenzelwe ubani? Wenzela womalume noma wenzelwe ubaba? Wenzela ekhaya njengoba eshintsha isibongo? Nangu nompilo naye ngale kampilo bathi komalume bakhe bathi aqediwe, kodwa umpilo usefisa umhlonyane. Una-21 manje umpilo. U-abo ubamenzele no-16 waze waba ne-16 nawo amanye amantombazane akhona. Kanti wayeyisiZulu sona sithanda ukuthi sigijime ngiyaxolisa guys, nayibona kodwa lento engiyishoyo, le mesile yasala endleleni. U-abo eno-16 angithwenzele umhlonyane, kukhona usine nonompilowo. Isithini indaba yakho? Kunama-question marks. Ngobani abazali baba bashadile? Kodwa into elungisekayo, hhayi akukho kubo guys, siyafunda khona konke, siyafunda phela. Ngoba ngesikhathi bekuchaza ukuthi kwenzeka kanje, onaleso simo uthatha amanothi. Kodwa uma ngiyibamba noma ngibuza, uma ngenza i-example ngobayede wakwethe Gumbis, ubayede usho kwelast season yethe Gumbis ukuthi uzophindela ekhaya, kade benzela lo owakhe umntwana wentombazane ukuthi uzophindela ekhaya ngoba yena bamenzelanga, ukusho useyunkosikazi. IsiZulu sinjalo, zikhona ezinye izinto okutholakala ukuthi zisala zibe yikweletu kufanele ukuthi uyilungise ngisho ngabe usuwugogo kule mndeni elandela amasiko negcina izinto ngalolo hlobo abaphila kanjalo. Kunezinto ezisala ukuthi nje lokhu kufanele ukulungise, njengompilo nosine njengoba belungisa nje indaba yabo yesibongo. Abakwazi ukuthi bevele bengene kaMseleku kungenziwe lokho okufanele ukuthi kwenziwe. Ngobani? Umndeni wabo noma kubo bagcina amasiko, ingakho-ke kunama-delay, and lama-delay kufanele ukuthi elungiswe ngoba izikweletu ngendlela abathi baphila ngayo. Nginenzela amavidiyo anjena wegazi ngoba kunesiphithiphithi, angikwazi ukulandela ama-TV shows njengoba besiyibala-ke ukuthi umhlonyane shuthi uyisikweletu wona ngoba wenzelwa ingane. Umemulo ulinda ukuziphatha kwakho ukuthi-ke uziphathe kanjani waze wafika ku-21 maseke umndeni-ke ukwenzele, ngoba umemulo kona mkhulu-ke. Kodwa nakhona usukisanjani? Usukisayintombazane usekhaya, ingakho ungasigqoka isidwaba. Kodwa abanye sebeyigqoka-ke idwaba, angazi uma sebe begqoke zona ngqo noma bagqoke lezi ezokwakhiwa zokuzenzela. Phela ezinye izinto seziyenziwa kusafani nakudala. Angikho kodwa lapho guys, bengizocacisa le yokuthi kuba yisikweletu kanjani. Ikhona imicimbi eyenziwayo noma ingenziwa isale ibe yisikweledu ngoba kufanele ukuthi yenzeke. Mase kuba khona-ke nje okwenziwayo for ubumnandi obunandisayo okunye, noma ungakweqa akunacala. Ngiyabonga-ke nge-support. Bye.